Uma kwenzeka ungasalizwa iphimbo lami emkhulekweni wami inkosi yami ngicela ulalele ukunanela kwenhliziyo yami ngoba sibondwe sayekwa kwase kwabekwa nomphini ngaphezulu sibondwe sayekwa kwase kwabekwa nomphini ngaphezulu okuyihubo lesikinga zitakelana ziqongelana ziqhudelana kulolu dwendwe sinazo isibethela singibiza ngelazo elinonile kimi zisikela naleli themba elincane zilibiza umkhome kancane kancane kulo zisixephulele sibondwe sayekwa kwase kwabekwa nomphini ngaphezulu okuyihubo lesikinga zitakelana ziqongelana ziqhudelana kulolu dwendwe singibiza ngelazo elinonile kimi sisikele kuleli lawu kusindwe ngobethole ziqhwebana woza nawe ntlupheko sizofinyanga endololwane ubucu obuhle obuhamba ngabubili untlupheko nonkemane bethwalisene ijoka bezolushubela emaxalabeni amunombekezela okwamanzi ethelwe emhlabathini eshabalala ziphekwe zimbili esethangane sebhece kuyimi nosizi konqanqayo umlilo wakwampilo impela sibondwe sayekwa kwase kwabekwa nomphini ngaphezulu kule nkundla nginekiwe ngehlukahlukene imjovo zingijija zinginakashele ngishibasheka akulahlwambele kongakufela ngifana nosemjahweni wotala ungipholisa amanzi abantayo ngezandla zami zombili ngibambe isisila sehope engisebenzela emumva njengenkawu okuyinzuzo isithukuthuku segazi enhla nempumulo impela sibondwe sayekwa kwase kwabekwa nomphini okuyihubo lezikinga zikudakelana ziqongelana ziqhudelana kulolu dwendwe sinazo izibethele singibiza ngelazo elinonile kimi zisikele naleli themba elincane silibiza umkhome kancane kancane kulo zisixephulele ezohlobo olulodwa zingiza ngandawonye hlezi ngakho ziqome ukusondelana nami kungenzeka sezinindwe zanamekwa isiqiniso umzimba wami ngoba njalo uma ngiphimisa ezindebeni zomlomo wami yizo ngokwehlukahlukana kwazo ziphekwe ngomhluzwenye enye phezu kwenye yasilenkundla zibambe enkulu inqonqothela zinethezekile zisenga inkomo nenkonyane zinqabelana hlangana mthiyabo uhlaza zingishwabadele kubande kwamancane ngibambe ongezansi sengibona nempumelelo ihamba likeke kuhle kwelanga lasebusika ngiphethe owayethi ukubekezela kuzala impumelelo wayebhuda egqoba isithwala sikaesongela inkomo ingakahlatshwa encelisa umbele ofile impela sibondwe sayekwa kwase kwabekwa nomphini ngaphezulu okuyihubo lesikinga zitakelana ziqongelana ziqhudelana kulolu dwendwe zisinazo izibethela singibiza ngelazo elinonile kancane kancane kimi zisikele naleli themba elincane zilibiza umkhombo kancane kancane kulo zisixephulele kanti ke lesi sikolo akusizona lezi ezethu kepha zinabanikazi ekhaya kuwankondlo shengeishimane.